abantu ona sigana amene wachena bwino randuza kuti machedeni abene wokuchitika yani kuwarewe ndindano kwatisa ndindano kwani kodi uvomeza kuntenga David ukhama muna wako kodi we azako amene akungotenga nawo sapangisa dongoso ino so ngauze zotani Kodi weyo David wangokutenga okulakula ungauze chani makolo ako pamene wangokutenga akuzamona ngati ndina yose usi akuwapangira ungauze zotani makolo ako
makolo anga
Tatuloza baweza na Ababa ndukona nyamada amene wachina bwino randuze kodi zina kwa ndiwendani
Ine zina langa ndi David Joffe
Panopa ndukona chimpwirikiti cha anthu ndithu randuze kuti pamalo pano pakuchitika yani
pamalo pano pamalo pano pakuchitika ndithu kwati
Kodi ukwati umene uyu ndiwandani Aishara, kodi wewe wavomeza kuntenga Aishara niyo?
Ndipo ndavomereza ndi mwangawusi.
Kodi ungawapase malangizo otani anzako amene akungotenga nawo sapangisa kwa dina wese osapangisa dongoso ino yeso ngauze zotani?
Malangizo amene ungawapase kuona kuti ngati palibe kuthekera kupanga ugwati
Tathokoza pacheza nawe David.
Tebwele zaya mikile, Mr. and Mrs. Masala, DJ Nyimbo, pomena antu kukwela kuzaya mikile banja la chisanso. Tinaso!
Music.com, Nyimbo
kukwanila. Kino kasekele kutima maziwa kabela hai. Kwele mikile nisipuwa kumasa adikila mutolosa kuziwa kwa mangati fili kuhino. Kwele mikile basi! Mr. and Mrs. Masala.
Spider, the only thing.
Just
be like me.
DJ Nyimbo pamene wina aliyense opanda jealous akubwera kuzayamikira.
Thank you. Carry all my money, make you carry me go some visa. If I touch your body, make you touch your diamond shot. I buy your love from me, I put you light up my fire. If I come in, Sasha, you go carry my empire. Carry me go ahead.
DJ, nintawe kuti mugwire ntchito imene mukuyenera kugwira pa malo pano. Imani panzere imene munayimira munja. Imani panzere! Nthawi inoyo, tikuwuzeni chimene tina kuyitanirani akuchimaona ndi akuchikazi. Ine kukuonera kuti zinthu zikakhale bwinetu. Ndati ndimati introduction ya 2000, ndi zinso ka 2000, ayi achipa. Koma izambe ya 2000 wapita kusogolo. Mene ine mukuona kuti abalangawa, anangawa ndadalise ndi zingati. Ndikuwonga basa ndadalise kukomatu luka. DJ Nyimbo. Lama pastor, ma prophet, komanso ma prophetess. Zili bwino, zikomukambiri. Zikomukambiri, DJ Nyimbo, yankwati, mamina upiti ya bwira. Thank you. lili kwa dango zidikoleshoni tibwele tizasa malile zintu za tuzi ifuka zikasoo wazima vuto kusamare
abale ndia longo amene ulipano ine kwenikweni maundilibe na unkana ndiki sanga wafu zwa kuti sitima zwa kuti zikozo teka jonkia kuma mungweka amene watisogulera kuti zikateke ndiye ningopereka ziko mogulonsa amene watitamangira kuti tikhale nawo pa mwambo umene ziko mokwambiri
ineyo ndikuthokoza gulose amene mwandiperekeza pa mwambo ngati umenewu ineyo sindimayembekezera kuti mwina mungatuke amene mwabwereramo ambuya akudaliseni mphamvu zimene mwatayazo ambuya akuonjezereni pachina chije chonse ziko mokwambiri
nonse ife mambiri tilibe kwathu ndikuthokoza ndikunyadira kuti zikakhala chonchi ayi ndithu kumwamba kulemekezeke ndipo ifetu kupemphera mpingo nonse ndime mwapangapa mudzapangireso ena ine chakali kungothokoza kuti ayaisha ndikumfunira zabwino zonse pa banja lake ndipo mulungu akamutsogolera pachina chilichonse ziwomo kwambiri
sumadula ndi chimwe mwa gogo agogo akangofika poza nyadira mwana wa mbwalo sumatuluse iye amalize basi mpaka nafike pamene amalizira iwe siku mwakambiri takunyadira na gogo komanso makolo munthu akakhala pansi masoka zinthu zimene tikufuna komanso kuposerapo kuti anthu amene akuzowa kuti ine nalengedwa ndi mulungu ndilibe jealous ndimatha kuyamikira fa zinthuzo zili bwino koma ndiakulungama tabwera ndizizango mwe
ntchito zabwino kumayamikira ntchito zabwino kumayamikira tinaso ntchito zabwino kumayamikira
DJ nthawi inewoyo takuyamikira nitwa dizaina tango tisanzika ndi 2000 kwacha DJ nyimbo mzimu wa mulungu and the powerful of Jesus church and the prophet Madi ministry imene itabwerani DJ nyimbo ya gospel wamene Zimazeni.
I love you.
Zimazeni. I know.
Don't you worry about seven.
My Galagala. All the way from Lyongwe. Kumansoma azlamu wake adami ngati mulipo tikukufunani kusogolo kuno akuti kuli ndalama iyi yachokera ku Power of Jesus of Church Power zama wa Mulungu zimafuta kuwerenga fundo Akunyadira kuti apeza NW apeza business lady apeza iyi intercessor Comanso mi si segnalo solo un buon zega. Ti vedremo su Gattai. Wakala nao bwino akusoka kapita kuzomba komaso akufunira zabwino zonse moyo wa banja umene wasanga ndi akumvana ukoma mama police asinza wose mulo ina ulimo
asinza ulimo
mate? First minister, Mouse family. First minister, that's where I'm going to
Thank you. Kamera Yehova chikubwerera.